Let's do this.
All right, let's do it. One, two, one, two, three.
Thank you.
looking at merch. Where's Spanky? Oh God. Oh, we'll be back in a minute.
Da 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 da
Dave Johnson.
Kendall Scott. Matt Johnson. Brian Berry.
Aaron Smallbar, Aaron Bradley, the CEO, Ron Dio,
Rich Rogowski, Hey Fucking Wally.
Aaron Sackless, thank you for coming, we love you. Eric, Alcroy, CJ, you're right. We love you, we'll be back in a few months. We'll see you later. I don't think you heard me. My time of death.